chenga watu mutu wake ndi wakuti chinsinsi cha Rubeni, chinsinsi cha Rubeni, chipempere. Ambuye watu Yesu Kristu, tikutsegula mau anu tsopano, ndipo tikupempani kuti mulankhule nafe, ndipo mutikokere chifupi ndinu. Mzimu wanu atitsogolere mwambuye watu Yesu Kristu. Amen. Chinsinsi cha Rubeni. Tsiku lina, pa Genesis 49, verse 3 ndi verse 4. Genesis chapter 49, verse 3 ndi verse 4. Yakobo atakaramba, nadziwa kuti alipafupi kumwalira. Anaitanitsa ana ake onse, ndipo adauza kuti bwerani, ndikuuzeni inu, zimene zidzakugwerani inu, zidzakuchitikirani inu mtsogolomo. Ndiye adayamba kuuza mwana aliyense zomwe ziti zidzamuchitikire kutsogoloko atamwalira iyeyu bambo wawoyu Yakobo. Ndiye adayamba ndi mwana woyamba Ruben. Yakobo anati, Ruben ndiwe mwana wanga woyamba, chiyambi cha mphamvu yanga ndiwe. Kwa maana nena kuti sudza pambana iwe yai, chifukwa unakwera pakama watate wako, unakwera pabedi pa bambo wako, unakwera pabedi panga, pachifukwa chimenecho sudza pambana iwe moyo yai. Anamuza kuti ndiwe wobwabwada ngati madzi, ndiwe wobwabwada ngati madzi, ndipo sudza pambana moyo. Kubwabwada ngati madzi, kubwabwada Bible achizungulu kuti unstable as water. Kubwabwada ndiye kuti kusakazikika, kupanda ntundu, kupanda maonekedwe ngati madzi. Madzi mukaika mbotolo la green mukayangana amaoneka ngati green. Madzi mukaika mbotolo lofira mukayangana amaoneka ngati ofira. Ndipo madzi mukaika mukontena muchoirikira ndowa yozungulira, madzi wadzaoneka ngati ozungulira. Mukaika muchoikira madzi cha makona anai forokona, madzi swadzaoneka ngati aforokona. Madzi amatenga maonekedwe a kontena yo joikidwa cho mene chiriri, pamene madzi alipo akhala ngati choncho. Alibe maonekedwe eni, alibe ntundu eni weni, fake ena mati water is colorless. Chotero anhuni, Yakobo amamusa mwana wake woyamba Ruben kuti ndiwo obwabwada ngati madzi, ndiwo osakhazikika opanda maonekedwe, udzakhala opanda backbone, opanda kugwira chimodzi, udzingogwira ichindichi sudzakhazikika. Koma chifukwa chakusakhazikika iweyonso sudza pambana mmoyo mwako yaye, ndiyakuti chifukwa chake nchakuti anakwera pakama watate wake. Ndiye kukwera pakama watate wake chimo limene ndirotani. Mukawerenga Genesis 35 verse 22. Genesis 35 verse 22. Mupeza pamene pokuti Ruben anagona ndi nkazi wa tate wake, anagona ndi nkazi wa bambo wake, anachita chigororo ndi nkazi wa bambo wake. Munjira ina anachita chiwerewere ndi mai ake, katiti mai ake angono. Anagona ndi nkazi wa bambo wake. Chifukwa anagona ndi nkazi wa bambo wake, Yakobo zinamuwawa atamva, ndipo zinakhala zikumpweteka zakazonse anali ndi moyo. Ndichifukwa chake nthawi iyi anamuuza Ruben kuti iwe Ruben ndiwe wobwabwada ngati madzi, osakhazikika ngati madzi, komanso sudza pambana iwe moyo mwako. Anakhala ngati akumtemberera chifukwa anagona ndi nkazi wa bambo wake, nkazi wa Yakobo. Pachifukwa chimenechi zotsatira zake zinali chiyani? 1 chapter 5 verse 1. Mbiri woyamba chapter 5 verse 1. Pamenepo akutiuza kuti anamulanda ukulu wake, anali woyamba mbanja mwa Yakobo kubadwa. Koma akuti ukulu wake anamulanda, mmalo mwake anaupereka kwa Yosefi, chifukwa iyeyu anagona ndi nkazi wa tate wake, ndi ukulu wake anamulanda. Ndifuna mumvetsetse apa abale ndi alongo, chotsatira chake chodabwitsa cha Ruben tikuchiona pa chivumbulutso chapter 7 verse 4 mpaka na 8, komanso chivumbulutso 14 verse 1 mpaka na 5, kuti Ruben akupezeka mgulu la anthu omboledwa, mgulu la anthu olemekezeka, mgulu la anthu oyenda ndi mwana wa nkhosa kulikonse kumene akupita, oyenda ndi Yesu. Akupezeka mgulu mmenemo, mukawerenga mgulu la anthu 144,000. anthu okhala ndi Yesu oyenda ndi Yesu amene akuti sana ipitsidwe ndi akazi ayi amene mkati mwaomo Ruben ali momwemo zinateka bwanji chinsisi chake chiri pake atatha kugona ndi mkazi wabambo wake atatha kuchita chigororo kukapezeka mgulu anthu olemekezeka anthu ombolidwa 144,000 Ruben chinsisi chake chinali pake chinsisi chake chiri pa Oweruza chapter 5 verse 15 ndi verse 16 Oweruza chapter 5 verse 15 ndi verse 16 pamene pakuti kuti mitsinje ta Ruben kunali zotsimikiza mtima za zikuru chimene akufotokoza apa mchizungu akuti there were great searchings of heart a Ruben anafika kufufuza mitema yao ndi kuvomereza machimo nkhani ya ikulu chinsinsi cha Ruben kunali kuvomereza uchimo wawo sikuti anachita kuzembera kuti apezeke mgulu 144,000 atatha kuchita chigororo ndi mkazi wa bambo wake koma kuti adavomereza machimo awo zimene akutuza pa Oweruza 5 verse 15 verse 16 anafika pozindikira ndife anthu ochimwa pozindikira kuti sitinachite bwino atazindikira kuti sadachite bwino anavomereza adasonkhana ku mitsinje ya kwawo ndipo kumeneko adafufuza mitima yawo nayang'ana chatsalira nchiyani cha uchimo mu mtima mwathu ndi adavomereza pamaso pa Mulungu chifukwa cha kuvomereza uchimo wawo Mulungu adawakhulukira chinsinsi cha Ruben chagona pa kuvomereza uchimo kodi mukudziwa amangi apambo kuti ngati tisunga uchimo wathu ifeyo tidzaonongeka ndithu mai ngati simuvomereza chimo lanu bambo ngati simuvomereza chimo lanu ndithu sitidzaona mwai Bible limatiusa bwino pa 1 Yohane chapter 1 verse 9 akuti ngati tivomereza machimo athu aliwokhulupirika iye kuti chotsera chosalungama chathu ngati tivomereza machimo athu kuti machimo athu achoke dzagonera pakuvomereza ifeyo ngati tili ndi uchimo ngati adamkhulukira Ruben amene adagona ndi mkazi wa bambo wake atatha kutembereredwa ndi bambo wake temberero lija linachotsedwa chifukwa adafika povomereza ndi kufufuza mitima yawo kuvomereza machimo awo kwa Mulungu wawo ndiye chifukwa chake akunena kuti there were great searchings of heart kunali zotsimikiza mtima za zikulu zovomereza mtima za zikulu kusenza ndi kuvomereza kwawo kunali kwa kukulu anayikira mtima anafufuza mkati mwa mitima yawo ambuye tachimwa ife mutikhulukira chifukwa cha kulapa Mulungu adawakhulukira anamvera chisoni tikuchita ndi Mulungu amene ali wachifundo tikuchita ndi Mulungu amene ali wokonda tikuchita ndi Mulungu amene sakufuna kuti inu mai mukaunongeke kugahena amene sakufuna kuti inu bambo mukaunongeke kugahena ngati mudzapezeka kugahena ndifo kuti mwasankha kuti mudzapezeke kugahena mukakapezeka mufumu wakumwamba ndifo kuti mwasankha noka kuti mukapezeke mufumu wakumwamba koma Mulungu cholinga chake nchakuti tonse tifike kuchipromotsa ndifake pa miyambo 28 verse 13 miyambo chapter 28 verse 13 Bible kuti wobisa machimo ake sadzaona mwai koma wakuwavomereza ndi kuwasiya adzachitidwa chifundo wobisa machimo ake sadzaona mwai amene akusunga chimo osalivomereza ndikulibisa chimo licho nkulirera kulisunga ameneyo sadzaona mwai Bible kutero adzaona tsoka akathera kugahena amai ndi abambo mukudziwa noka mmene moyo wanu ulili mnyamata msungu anokudziwa weka mmene moyo wako ulili aliyense amadzidziwa bwino yeka akudziwa mukudziwanso kuti mutafalero mufera kunja kwa ufumu wa Mulungu mukudziwanso kuti Yesu atabwera lero simupita chifukwa chimene simupitira kumwamba mukuchidziwanso aliyense chimo lake amadzidziwa yeka ndi Mulungu wake tikhoza kubisirana wina ndi nzake ndifuna ndikuuzeni amai ndi abambo ineyo ubusa wangawu si chipaso cholowera kumwamba ya kulalikira kwanga kusitikiti yolowera kumwamba ya koma kodi ine ndavomerezadi machimo anga kodi ndapalana naye ubwenzi Yesu ndipamene pagona kani ngati mukumzemba Yesu mukudzipweteka noka nthawi yakwana tsopano amai ndi abambo kulikonse mene mukundimva mai muno tivomereze machimo athu kwa Yesu Kristu mumuuze Yesu chimo limene muli nalo chifukwa iye ndiwokhulupirika ndiwodalirika ndiwoti mukhoza kumudalira kuti andikhulukira kodi mukudzi kudziwa mapemphero amene timapemphera tsiku linandidzane nanso zimene mapemphero amene timapemphera Mulungu akhozonena kuti ai Mulungu akhozonena kuti e Mulungu akhozonena kuti dikira mayankho amene wama amabwera mpemphero tidzafotokozanso kutsogolo kuno koma pali pemphero limodzi limene mukalipemphera palibe yankho lakuti ai palibe yankho lakuti dikira yankho lake ndi e palibenso yankho lina koma e kuvomera amavomera ndiye pemphero lakuti ambuye ndine munthu ochimwa mundikhulukire pemphero lakulapa uchimo pemphero lovomereza machimo pemphero limenero palibe zakuti dikira palibe zakuti ai yankho lake ndi e pompo amakukhulukira ndiye fala chake akuti wobisa machimo ake sadzaona mwayi koma wakuwavomereza ndi kuwasiya adzachitidwa chifundo amayi ndi abambo mudzasunga uchimo mpaka naliti kodi mukudziwa kuti tchimo limapa kodi mukudziwa kuti mphotho yake uchimo ndi imfa kodi mukudziwa kuti tchimo ndi laululu ndi poison woononga kuopsa kodi inu mudzalera uchimo mpaka naliti yesu akuti mwananga undipatse mtima wako mudzaferanji amayi mudzaferanji bambo lero tikukweza yesu ndilibenso dzina linaloti ndimkweze koma ndi la yesu loka chifukwa yesu ndiye yekha mpulumutsi wa dziko lonse palibe kanthunso kawina akuganiza bwanji koma yesu ndiye mpulumutsi wa dziko lonse kumkana yesu ndiye kugula tikiti ya kugahena kuzemba yesu ndiye kulowera kugahena kuchiwonongeko ndifuna ndikuuzeni ambuye adapereka chipulumutso kudzera mwa yesu sadzapereka nsio china ndi yesu yekha basi zimene muchita naye yesu lero ndi zimene muti mudzakhale kumapeto a moyo uno yesu akuti mwananga undipatse mtima wako kodi lero mwakonzeka mayi mwakonzeka bambo pereka mtima wanu kwa yesu khristu ambuya akudaliseni tiyeni tipemphere zikomo yesu popeza ndinu nokha mpulumutsi wa dziko lonse zikomo yesu popeza mmatikonda ndi chikondi chopanda malire zikomo yesu chifukwa cha mwazi wanu umene munawukhetsa pa mtanda kuwombola ndi kutichotsera zochimwa zathu zonse zikomo yesu chifukwa simukufuna munthu aliyense akawonongeke ndipo zikomo yesu chifukwa cha mawu anu tikupemphani mutilandire mmene tililimu dalitsani onse amene amvera uthengawu mwasunge bwino ndi kuwasamalira kuti tonse tisungike mchikondi chanu kufikira tsiku limene mudzabweranso mmitambo yakumwamba mulemekezeke inu yesu chifukwa cha dzina lanu la ulemerero tipemphera amen.